Wak magoro wantire karkach alkachel wase kelo weche mare sekta mar somo tainya e somba mbalariany nyakora moge juang nyaka sani achiedh nade mabiro ni obiro kaluwore kod ang'o gin ang'o gini makele to bende nitiere geno toka ng'anyo makama madhi bed mosebedo kaka dhi nyime en wich bar ni ji duto jonyuol jopuonjre kachiel koda ka jopuonj mabende manyo ratiro margi mondo mi okonygi e koda gigo mopogore opogore mabende gikwayo. Dwaro maduong' ahinya mag jopuonj. Bende dhi bedo kacha ka iwinjo koso dhi bedo mana ka en mbaka mosebed kanyo kigoyo are kinde machon nyaka kawuono ka gigi pod ntiere kar kae nyakora mujoda ni mondo mi ang'wa los kodi achiel kachiel ni to gin gik mage madhi bedo kar kae ka waluo ni nyakora moge juang'o. Kinyuma kawuono ok an kende studio kae antiere ka koda welo ariyo yawuot luo ma ng'ami thuolo mondo mi ang'o muswa kinde manga koni ni gin to gin jomage mantie godo kinyi ma kawuono antiere ka kod machiegni koda ka bara Kouma ma en jatend lony mago mag somo e mbalariany no mano mar Zitek arwaki ni machiegni kinyuma kawuono Barak ichiyo makare arwaki ni machiegni kendo ageno idhi konwa ni wich bar ni to biro e yo machal nade kamachielo nyakoro mo jowanga ntie kaka kod Boaz Oruku jalony weche mag somo kendo jakanyo mano mar Elimu Bora Working Group ang kono akaya ukinyi makawono ni ento bedo cheo machal nande karuwa kini machiegi
ero kamano klo amor kuom gwel mimia kendo amoso ganda makawono angeni ang no twag maber ang negi winji weche manti
ero kamano inya udo cheo manyoro nyakura mwage juang jo puonj kachel kura kajo teach mwuke mbalariany mpogore upogore ene uloso kagintiere mbalariany ma Nairobi Esi mwana goyo duche manyoro bende kawai kure ni chenu makawono giyango no chengu wok teach kidi bedo kode romu magala moro ainya nikech kawono to ntire graduation na mbala rejima Nairobi koro ok gidi bedo ka nganyo ntire maduonga inya kawono to wakini chengu wok teach nganyo no di bedo kacha kanitire mano ka mbala rejima duro se di bedo karomu mbala rejima Nairobi bade mantire buri Nairobi karka wenye ne kaka neju teach kachelo kwa raka jupu mbala rejima loso duche manyoro katubange angolo getuaka
Is not affected. We are not calling for any industrial action which is new. So we will abide by the court order. We will not issue another strike notice. We have already issued the strike notice. We issued it way back. And that court order is not retrogressive. This should be understood. So as these members stand behind me, they are in a legally protected strike. So we shall continue in this strike as long as the government wants.
Nyakwara mwage juang mano ken gima chakore sani. Mana mwono mwaduwa kichie mwono warangi nintiere winjruok. Mano ma unego bedi nintiere. Mwono mine ni winjruok maga somo kata CBA. Mano ma ujuwa sukuru wacho karakae. Mano mar iga mara lufareo prareo koda chelo lufareo prareo koda beach. Mwono miyono chopu kare. Nitiere gigo umane uko chopu kare. CBA kata winjruok margi. Mano mar iga mara lufareo prareo apar koda dek. Nyaka apar koda berio. Kae to bange ni nitiere mara lufareo apar koda berio. Nyaka lufareo prareo koda chiel. Bende ipenjo karaka. Nito ginto ginting mane majutijigi mbalariany. Bedo kagodo ainya. Mabende wacho kanyo ni eka kone gubeni rangu kinde mabiro ni jotelo. Kata magitelo kata jogo magitione sani bende gigi ntire yo makare. Tubende gigo magidwaro gin mage. Tubende di megi uparo kata chendro maru winjo gigi duto mundo chopo yo makare. Bagen mantire karkae mabende ni giketo ekokgi. Ingen mano manurumu iga mara lufaria par koda birio. Chakinti machero mara lufaria par koda birio nyaka prario koda achiel. Kano mio nganyo magala moro none nrepacho kaya mano di kuom kinde malach. Ti wacho ni mano iga mabende sombe balariani noido ngukni malach. Ti wacho ni aridwi mara paga chiel iga motelo ne chopo iga no kiendo chako dhinya kama di dwe mara adek kata dwe mara ngwen kanganyo pod dhi nyime achako di Boaz Oruku usebedo ka uluo chenro gi ekit somo mopogore opogore ng'anyo masani obedo mopogore nade kinde mokalo to pod idhi winj gi kose mana gimitimo kinde mana okose luongi e twak to rumo
ero kamano Cleo mokwongo apani en wach matek ahinya ka wang'iyo tungni gi tulo gi yuagruok, gi wiruruok, gi achiedh nade madhi mbele kuondewa mag somo mambalariany, yani mamalo, kiwango mamalo. Nikech en gima ok nyis ranyisi maber. Nikech ing'eni sani the world iluongo ni is very competitive. Seche ma wan pod wan gi ng'ikni ma yuaruok ni koni gi kocha, ing'eni kuonde mamoko somo dhi mbele. Kato nyathi jatiegruok manodhi ni mondo mi osom, mondo mi otieki, mondo mi embe ong'iye nafas munyalo chako konyorego, yudo ka thuolo ni koro bae. Omiyo seche mwaneno ka winjruok onge, kech winjruok ni eki onego be ni nitiere, nitiere agencies mosebedo katiyo. Iketonwa nyanonro kata king'iyo chien, gimiluongo ni CBA, mane Collective Bargaining Agreement, en an instrument ma itiyo godo gi jotich, to gi jok mondiko gi e tich mondo mi giwinjre ni to ere gik ma kata kwatiyo to ber mwayudo, yuto wachalo nade, nitiere marupurupu moko. Marupurupu oke benefits, kike marupurupu moko manie bath ndara mago kora ka okawachi. Koro gi weche gi duto. Omiyo adira dieri king'iyo to post 2010 anawacho ni yuagruok gi mwodo laki ok onego bedi. So seche minano ka japuonj oting'o banacha, ng'eni onengo watim teko mondo kik gino timre. Pare message ma gino tero ne kata nyathi ma pok ochako dhi sikul cha, ochako mana neno ni hele kama kare ka kitiyo ka.
Gibedo gi luoro kata mar bedo e tich mar puonj
ni. O kata ni gibedo gi luoro, ging'eni kare kama e kakitime. Wama kata ambe kare kata kadadi ma miuduogo kata okaneno mandas, abro tingo ne gini. Yani socialization, chakore chon. Koro miyako ni adira di post 2010 framework ma wango Kenya ka, omiwa thuolo mondo miwinjiru okubedi, gijo teach, gijo puonj, jopuonj gi jok mondiko gi puonj, to sana sana mondo kik nyithindwa gi yud chandruok. Gichako ni seche gi jomamoko to nitie madhi mbele gi somo. Tadier, nikech yuagruok ni wuok kuonde mang'eny. Parane profesa mosenyono buk mochopo kama entiere no, to kodhi ka dweche ka ndalo 30 rumo, ikoni ni inwami 30% nikech pesa moko pod onge. Moko marupu, moko mwang'ado monego be nitero e other statutory bodies mago wabro tero bang'e. Gigi pile. Nitiere universities moko ariyo okanyal luongo gi nikech ang'e ni maendi nyaka wabed protected. For almost 4 years, jopuonj okosebedo kichulo kamano. To ka gidhi e klas, parane nyithindo ma gin go moko nitie, gin gi classes moko nitie nyithindo 200. Penj tiwinjo ni nagitimo, graduation ok olewo. Ipani jopuonjogo kata the quality mar puonjruok be dhi mbele. Omiyo wan kaka jok matimo nonro e somo, both basic to gi higher education level, wang'e ni kineno dalili ainano, nitiere richo, sio elimu bora, ni bora elimu, yani teknoloji odhi kuro kalo. To nengo be ni sani ema wa tighten the grip mondo mwako ni in Kenya, kwa dwaro quality, go to Kenya. Kidwaro gini, the Kenya. But ka nitiere yuagruok gi mwodo laka, quality no onge. Yani ber mar somo no onge. Kendo nyithindo, ineno ka kendo gidhi bedo kanyo muda mang'eny mokalo. Omiyo, just from the start, o nengo be ni jogi bedo piny mondo migiwinjre. Nikech adiera dieri, pesa to nitiere Kenya manyalo chulo gi.
Ang waranga ne kaya mano be gima timore kata e skunde mag ji giwegi nikech gito gin gi onge kanyo somo to dhedha mbele yo makare. E gimano wamanyi bende ne oyudi Baraka Ouma. Itelo ne lony kata kit tiegruok mano mantiere kami abedo kanyo kirako ni en quality assurance. Kite morango kit lony mar somo ni bende en moro man gi ndhadhu kata manyalo konyo e kinde gi bende. Ng'anyo nitiere karka? Wano ng'anyo mag jopuonjre, Fiomed, wano ng'anyo mag jopuonj, Yuak, ng'anyo mag jotich, Mbalarian, Yuak nitiere karka. Quality ni odhi chalo e yo mane, e kinde ma ng'anyo gi bende nitiere ka. Wadhi yudo graduates ma gin half-baked, koso wadhi yudo graduates kata jok motiegore e yo makare, madhi bedo gi thuolo mar chiwo kata sumo paro, manyalo konyo gana.
Okay, erokamano Cleophas, kaka jopuonj ma Mbalarian ose ng'anyo, gino affect quality. Nikech iyudo ni semester onego be ni dhi 15 weeks. To sama jopuonjo ng'anyo cha, nitiere sometime ma koro nyithindo ok puonji. To that will affect the quality in nikech sama koro jopuonj ka jo government gi university management odhi moduogo mowinjore kod jopuonj gi, tibro yudo ni nyithindo koro ibotere crash program. to crash program iyudo ni content monego be ni itieko e 15 weeks iyudo ni itieko in 10 weeks to nyithindo bende gino affect nyithindo psychologically nikech nyathi bedo kaparore ni to an to chieng' mane mabro tieko school to moko mantiere university mag wegi ka gin gidhi mbele gisomo iyudo ni gi graduate in time to magwa mag public gi bedo affected because of the graduation bende. Yes, koro en gima licha nyo.
To bende kira unganyo mantiere sana. En gimoro ma inyalo tieki ka ochiw gi eyo maka nikech ywak maduong' mantie ka mokwongo wacho ni nok mag weche mag chudo kerango kar kanyo machielo nitie kaka miwacho ni omena monego bed ni ng'ado mitero kuonde ka ino ka ok tergi ing'ado to ok ter machielo nitie ka iwacho ni health cover mabede wacho ni japuonj onego bed ni bedo godo kod jatich gigi duto ka itemo rango gini gimoko ang'wen kaachiel nyaka dwaro margi mondo omedgi e osara gin dwaro moko ma inyalo wacho adieri kata jatich mar mbalariany ratiro mar onego bed ni rango
Erokamano kendo Cleophas dwaro ma jopuonj gi dwaro gin gik mane nitiere collective bargaining agreement cha koro implementation e mokao time to kaka Boaz osewacho nitie jopuonj mok yud salary gite chulo 30% nitie universities machulo gi 50% to gigi affect jopuonj iyudo king'adi the statutory deductions ka tok bed remitted e institutions monego be ni gibedo remitted koro gik ma jopuonj gi lalamika e wigi dwarore ni sirikal to gi university management mondo ng'i maber mondo mi jopuonj odog e school
erokamano ahinya gik moko ang'wen marito mantiere kar kae Boaz Waruku gin gik mane inyalo geng' koso moko nyalo bedo ni gima ibiro sana en ang'o manyamiyo sirikal obedne matek ahinya mondo mi oket gigi e tim mano kodoko korka chopo kare winjruok ma iluongo ni CBA
mane gicheke ingena wachako kiwacho mokwongo mane orumo 2021 CBA mokwongo ma 2017 nyaka 2021 ka ng'ato ingena adiera adiera onego bed ni kudhi ndiko machielo to onego bed ni gik mantiere mokalo ka gik mantie mokalo ka osetieki to iyudo ka gik mane nitie mokalo ka moko na ok otieki kato gichak gindiko machielo kato gifwenyo ni machielo ni ma wan e 2024 2025 en kiny koro 2021 2025 dhi rumo ka chiegni 50% mag gika ne gindiko ka ndio ok otimore koro ing'eni jopuonj be penjo ni kare gini waketa keta kalam mondo mi gigo tuo kanyo to onge ng'ama dwa timo adiera adieri kata kobed ni nitiere ng'ikruok mar yudo omenda ninyalo bedo ni nitie ting'e ni nitiere forum mar councils mag public universities onego bed ni gibedo ka giwinjore ni to gini makosa mwaneno kata ng'ikruok mwayudo ni bende en ng'ikruok mar universities gite to ka nitiere to gidhi ir the executive nikech gin ing'e ni miyogi pesa kowuok kuom the exchequer kato gikoni kare pesa ma wadwa ni mondo mi wayudi kaber to watem anena ni within this year watieko ma within this year yani mpango moro ma chenro moro ma kata jok manondiko go gini be winjo nyalo bedo seche ma wawacho ni undiko CBA to iyudo ka gik moko ing'ado pesa mshahara ok donj moromo health kata afya mari ng'e ni ka in the breadwinner to in bende makava mumii chaendi emomako ma nyithindi gi joka ni eodi iyudo ka inyalo bedo gi tuo to this thiedhruok no is a problem ariyo japuonj bing'e ni en ng'ama dwaro personal development seche moko nitie mokawo loan moko nokawo kata loan ndalo mokalo iyudo ka seche moko rimii wachi ni 30% loan ni bende idhi chulo nikech ibiro yudo ka japuonj koro ndike CRB ni japuonj odagi chulo gowi to japuonj ok notamore chulo gowi pesa ne mapok odonjo idwa ni japuonj odhi e ndara mondo mi ochak go kor gari omiye siling 100 okinyi nyaka odhiambo mondo mi koko medgo omiyo adiera adieri wajiwang'o weche mag somo kanye ma thuon wachwuoki chal ka gima ok wakawo weche mag somo waketo e chunye kabisa diere mondo mwang'e ni adieri winjruok mwabedo go cha wakawo pesa water waka wangi kaka wamedo konyogi wamedo miyogi mijingo ngia nena university public universities wa manentire kakoro gisewuok Makerere mukete University of Nairobi chakore the Royal College mokwong kato chakubedo gi branches gi en gima ngata ngata yunjo ka kisomo historia ginya nondro mosetimi yudo ngata ngata ne gombo mondo mi obedie amiluongo ni don yani a lecturer at university nikech yudo ka nitiere gik mabeyo beyo mane giyudo na gikelo kata gari tax exempt na gitimo gik mang'eny kendo yudo ka thuolo gin go gi nafasi manoketnegi magitimo godo research nitie kata pesa research masama samoro ka samoro gintiere gidhi e conferences gidhi e seminars ineno ka miyo gimedo iko ni generating knowledge gidho luoto kiani kwa mano nyalo keten miyo gi thuolo mondo mi gitim research gitim nyanondro nikech nyanondro no ema miyo knowledge dhi mbele ka en e technology to kusedhi mung'iyo ni kaka kawuono simu nitiyo kama wadwa ni koro med tiyo maber moloyo itime mana nyanondro to kawuono yudo ka ni japuonj osiko ma odiochieng gotieno ni en ong'iyo ni to mshahara cha be nyalo donje ipa ni japuonj no nyalo dhi kata ni mondo mi opar na time nyanondro manyalo terwa mbele omiyo wajwang'o somo onego bed ni wang'iyo ni somo ni waketo mbele mondo mi okonywa ng'i kata jopuonjre sani ng'eny jopuonjre moko sani nitiere dala nikech gima nokelni ni chudo ma oketogi opogore opogore ni moko mochak moa kata na higa mokalo odhi mbele ma ok itieko semester okitimo penj chaki simo semester mar ariyo okitimo penj idwa tieko wania ka in gi accumulation mag penj ma pok itimo the headache mental health mwadwa bedo godo sani dhi bedo mang'eny ahinya omiyo kik wajwang' somo apani the problem kata message ma osiepe na gi jok mwatiyo godo chiwo en ni wajwang'o somo emomiyo gik moko dhi astray kwa keto somo no maber ma kata jatelo kaka sani okiluongo ni migosi mano keti ni kuro en
minister masomo
onengo be ni gini chando wiye makata nindo ok tere taparo ni en odonjo to nindo cha maneno ka tere gik ma kaka ne gintie gimedo bedo mana bedo maricho ke gimarach
ero kama na yenya barako manti kante gimida medangi medikar kae to ada ni moremu alose winyadhi mar tich embalariany mano moting'o jopuonj jotich mantiere kar ka ero ka nyadhi manentiere chon ma bende bozi winjo kolero kar ka en nyadhi makoro dok chien which bar makama kadipo ni odonjo makoro nyadhi ni olal ni japuonj japuonj rito mana osara japuonj ok rit ni achwal kinde mag bedo e sikul mondo ami japuonjre paro manyien kokalo yor somo kata yor tiegruok mopogore opogore nyadhi ni nyalo bedo ni olal to bende nitiere ka machielo maloso ni ojuang somo debet ni ojuang gi sirkal kuso jopuonj gi jotich mbalariany ma da juang weche gi mag somo kathiro weche mag somo e skul
okay ero kamano somo ma Kenya mitime mbalariany mag sirkal nenore ni dhi ka gima ojuang nikech iyudo ka jopuonj kok orit maber mag mbalariany gi iyudo ka koro gichako ng'iyo yore moko be maginyalo manyo godo pesa nikech osara cha ok donje e saa ma onego bed ni donje mar ariyo iyudo ni kendo the facilities mantiere universities gi iyudo ka gin facilities moko mano olos chon technology masani obiro ni university because of funding ma okat negi ok ginyal ng'iewo the latest technology mondo mi gitieg godo jopuonjre e yo makare koro mago gik ma affect somo e Kenya kae kalo kuom research iyudo ni nikech japuonj ok ni e status maber nikech ofuku nigi shida iyudo ni koro konyal concentrate ahinya e research to tich ma university timo en teaching research to gi community service to kok wanyal timo research to kok wanyal compete gi the other countries kaka China Japan ma iyudo ni keto pesa mang'eny e research fund through universities gi koro mae mamiyo kiwango mar somo ma Kenya dhi ka gima dog piny matin nikech ok waket pesa mang'eny kanyo, ok watim research. To ibro yudo ni kendo the quality mag graduates be bedo affected nikech kok wapuonjogi maber, kok wa make sure ni watiyo gi industry mondo mi walos kata curriculum wa. To mano chuno ni curriculum mwapuonjo nyithindo dhi bedo mismatch between curriculum mwapuonjo to gi the job requirement. Yes.
Tulebed ni ng'anyo ni kende yo ma sirkal winjo nikech ang'eni isebedo e mbalariany kuom kinde moro malach bende isedak e Kenya.
Yes.
Debed ni makende yo kende ma sirkal debed ni winjo to odhi dhi kuom thuolo marom nade?
E Kenya kae, gima university, jopuonj ma university oseyudo nikech gineno ka jok mamoko kaka nyochi neno ka jopuonj secondary gi primary ogomo, to through gomo no omedgi gimoro matin. Koro gimbe gineno ni gisetemo yore te, negotiation, gisetemo wuoyo gi university management, negichiwo strike notice, onge gima notim. Koro gineno mana ni ng'anyo ni en yo ma sirkal winjo maber. Emomiyo mano e yo ma gimbe gidwaro ni gidhi giluw mondo mi sirkal owinjgi.
Erokamano.
Yes.
Bwazo ruku. Ng'anyo ni e yo ma sirkal nyalo bedo ni makende gima girito. Nikech sani inyawacho ni ero sani en a striking nation. Gimoro amora kotimore. Sani gin jopuonj mbalariany. Nitie jotije mag paw ndeke.
Yes.
Nitie jopuonj primary gi secondary. Mm-hmm. Lakteche nitiere karka. Mm-hmm. Nurses nenika. Mm-hmm. Jofwambo margi bende wabedogo kae. Mm-hmm. Ng'anyo mana dweche mokalo. Mm-hmm. Karka. E kind ji mamoko mapod nitiere karka. Mm-hmm. Mae yo ma sirkal kenya bedo ka winjo. To kaka elimu bora working group bende. Mm-hmm. Kaka urange. Mm-hmm. Ere kaka unyadonjo e dire ka. Mondo mi ukela ne ok en kwe. Mm-hmm. Tendhialo winjruok. Nikech kwe kama winjruok onge bende kwe ok bende.
Gimi temo wacho no duto apa ni gi accumulate ka giwacho ni labor unrest. Pinje ma labor unrest ng'enye iyudo ka dhi mbele kata dongruok ok bed ga maber ahinya. But pinje mantiere kaka Kenya nitiere gi chike ma kopo ni waluwo gi aluwa ma Cleophas kata in kiluonga gokinyi anyalo yudo ng'ikruok moro. Nyaka goni simu koni to kagoni simu ka koni sebedo ka iserito agoni simu kata kodong dakika 30 kata saa achiel kaluwore gi kumae ninge ni kaka niluonga cha okanyal chopo nikech gini gi gini omaka samoro achiew ka afuolo mokanyal biro. Matiende ni CBA ni kikiwe ni en gima ndika ndika ma abaramach entiere kopo ni nitiere kaka ineno ka okidhi comply to nyaki chop ir jok manindike go ikonegi ni kaka maato wakwayo ni mondo ang'eno nengo benina watime July chakre July tarik achiel but waneno ka wadhi deko kata gi dweche mokareyo kata gi dweche mokadek kaluwore gi kaka pesa mwa expect in en gima ang'eni makubaliano yani winjruok wuoyo ne en wuoyo kon gi kon to kusendike nikech ing'eni ndike mikete kot ma en bende kupo ni kiuka kata ni okiteri ni chalo mana kaka the former acting inspector mar polisi koni itimo disrespect kata contempt ni kot omiyo koro chik kuro manyi omiyo gima dwaro mondo mi awachi kaluwore gi penjo mipenja seche ma waneno ka lakteche mwaneno ka jotije mopogore jopuonj primary secondary university nyithi mbalariany kata gi TVET ineno ka ng'eny gi gikia ni to wadhi sikul nang'o pesa dhi wuok kure en ng'ur mang'eny wan gi tabu monengo beni kaka cabinet onengo beni kao kata special session mondo mi gi wrap up ging'ini to kuonde gi ang'o momiyo ng'anyo nitie kamoro amora nikech adieri kaka wawacho kata obedo o disrupt labor processes to kose distimo disruption no to ayujo kachako kakoni nitiere bende information moro mochiwo ne nyithindwa madongo magi koni hele Kenya kakare kidwaro right mari to nyaki tinga tinga mabango Kenya nyaki goma ni haki yangu haki yangu haki yangu nitiere they are already protected kata zeche ng'anyo no bende and protected labor relations kata labor rights mantiere bill of rights chapter 4 mar katiba mago bende were protected emomiyo koni chike to nitie gi the framework monengo be ni negotiations gubedo. Apa ni wan ema jotelo momi thuolo mondo mi otawa. Ema they are not humble enough. Mondo mi kupo ni gimoro dhi inyogi kata dhi heogi. To ginyiso gichiwo alert para dakika dina nyicha gibedo gi communication magiko ni wange ni wan gi winjruok gi jo jopuonj ma mbalariany gi jotich makanyo to waneno ka wadhi bedo gi ngikruok kama kama omiyo miwa uru thuolo moro matin ngeni kata jo public bedina ni kod gi kone gini yae dhiura dhi mbele gi puonjo nikech gi ni loso to ma gineno ka 2017 2021 ubiro kamano onge ngamoloso kodgi gik moko we ma okketi gichak gi sign tu machielo manyien 2021 2025 odong iga chiel kende actually 2025 iwadonj gineno kata na tama lupira beach pokolos yani the goodwill kata trust emomiko ni the trust deficit no kakoro sedhi ni kore mamedo idho tingeni koro giminyisa okanyal kawa tere bengi
tilose gi ilose gi jok mage boas nikech ka wan gi jatend migao wantie ka kod sirkal motele kod jatend piny yeah. Jatend migao pigo sibedo ka wilore ariga mar lufaria par kod adek lufaria par kod abirio nen thuolo mar igni abich manotelo mokwongo mar sirkal mar Jubilee mar Uhuru Kenyatta kod William Ruto
yes.
2017 2022 mano bende ne girange ni ka giko mar term mar ariyo mar Uhuru Kenyatta rumo onego bed ni CBA machielo manu wiro ma term mar ariyo ne mantinganyo magalamoro
yes.
Mag jopuonj masani bende ni nganyo mara dek ni makone chako 2021 nyaka 2025 kanyo bende dong mana igni ariyo kende to yiro manyien chak donjo kar ka jotend migepe oselokore kama thoth ahinya trust ni gi build gi ngawa gini jomage mantiere kama onego bed ni giloso godo hihi
adwa duoki ka kikiwe na hepo question ni non kitchen very valid gimoro miluongo ni the right to life yani rito ngima dhano ni append chick kata Cleophas mabed president kawuono kata Barack mabed president kawuono kata Boaz mabed president kawuono mano gima ok ngato donj to koni wago
ogono
e kama wach mi wacho cha endi ntiere makata wabed ni wasebedo gi changeover kata administration olokore maromo nade to winjruok sirikal mar Kenya iluonge mana ni en sirikal mar Kenya ok luong ni sirikal mar ngali the presidents go biro gi administrations mana political science gibiro koni the Ruto administration Kibaki administration Uhuru administration to gi serve sirikal mar Kenya kato sani Uhuru gi Ruto gin gi serve ndalo ma wan gi devolution ma ok kata ni gin gi sirikal achiel gin gi sirikande 48 kech nitie ma national to gi 47 ma counties koro atemo keto mano matin gima sirikal ma ngat manotelo na sirikal mokalo chai okete kidole or is binding kendo okinyal biri koni an mano ne okaketo kata dira diri iwinjo kaka iluongo gi emo miachako koni ni kichako wacho 2013 kabiro mbele Uhuru gi Ruto no ni kanyakla 2018 kamano Uhuru gi Ruto bene kanyakla Uhuru wuok Ruto dhi mbele gigashagwa at consistency you know kata gine magin gi authority ma mondo megi yer ngat mabedo kanyo to ngat magiketo matiyo no en ngama nyaka bed ni nitiere gi kon the vision gi share kodgi kod the vision kato vision magi share kodgi no en cemented gi agreements magin gi won giseketo ma the American system I mean you kagiko ni the backstops with the chief executive who is the president
yes
makupo ni ntire ngingruok kaka emomiyo kata migosi migosi gini kata gini genyalo kata timo bo nyalo kata ndiko barua gokinyo koni eh miya gimuteka inya bedgo anadhi ngama the backstops at maka gik moko koro richo kabisa kecheno nyalo kawo simu luongo ni BNA officer ngomi ncha mitich okingi magi 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 ma ipani nyalo wuok e state house kata harambee house kidok ininda ninde kom okinyal dok nindo nikech ing'e ni jatendi ng'ii ni nyaka kirie gino koro atemo koni ni kanyo ne leadership ni leadership ni omiyo that trust deficit nyalo dhi malo to gimomiyo mana ok timre gima atemo keto mbele waka ni gijuang'o somo gijuang'o somo samoro ananyalo koni nikech wat nyithindegi onge kuonde ma jogi nitiere nyithindegi ema Kenya ka nitie nyaka gi scholarships ma jomoko nigi 100% scholarship so me skunde ma kata colleges man oko very very good ones. Koro kayo ijuango makati ngeni nyithindo kayo mabro duogo mondo miyo omak kuonde machwe machwe. Omeyo wanwa keto ni kik wajuang somo ngata ngata jopuonji gi kagolo maoni gi wajiu gi duol kech gima gigolo no pare ni gini okochakore nyoro. Ntie program moro manabire kaka na wacho ni the previous time na wan gi session gi jo wasugu. Kwa temongi ya nitu un, seche ma financing mara university education dhimbele. Bune no kagini bende affect ya. Magiko ni ngiane barupi mwasebedo kuwa ndiko. Kich mondo migithia street, gise exhaust these avenues. Giko ni ma wandiko, ma wandiko, ma wakuduoki, ma indi okonu wanikia ni the forum mara councils goburo rado, onge matukia mawok. Omeo katasani, ange ni ntire kama students moko. Jopuonjere moko gimbe giko into koro wakao pesa mang'eny wan gi loan okete wiwa kendo kaka wakonyore chiemo and all that inyal kata kono wadog dala mondo wabuoduogi ibi dwar pesa moko gini affect wa idhi neno ka nyithindo bende samoro dhi donje gini mano dhi kelo wich bar koro maduong' ahinya onengo gini the head of state akoni oluonga special cabinet session kendo luong jogo kak ok ni koro berore kata otemo umo gik matimore somo inyore e Kenya ka kochakore primary nyaka mbalariany ere ka kirie mondo mi kikinyre nikech ka somo kethore kata dakteche makiny wabedo gin dakteche bandia kata ako ni nitie universities moko ma ji graduate jopuonj to ngur kendo ineno ka kata gimoro miluongo ni ero watimo penj ako ni gitimo inono scripts 200 to onono gi kech onono ka nyathine to nitiere ot ok dhi sikul nikech oriembe mano quality is compromised ok onengo wawe
ora ni magi kanya iduoko mondo miwa mathoth ang'e ni mbalariany mabede samoro wacho e mbalariany mosebedo ka golo medusa mopogore opogore pacho ka medusa mabiro loso ndara biro loso ndara to tiego kondo makare ndara no pi biro kanyo to yuero iwacho ni ndara sirkal oluoki oyo ochako mana kare gol medusa ma ok ni kare kata maonge kod lony madwarore to mano keto kama chal nade warango long term effect e weche gi mag ng'anyo kata rojo chenro mopogore opogore kirango lony mag somo mondo mi jowuogo ok obedi ka gintiere makare nyithindo sani nitie dala nitie moko madhi nyime kod somo e kinde ma gintiere sani effect mang'anyo ni kadiponi odhi alanda nikech wasechako wane dwe mara ochiko first years nodonjo karka dwe mara apar ka onego bedi gine akiri kiki margi mag somo kod dwe mara apar gachiel dwe mara apar gariyo ka koro kuchopo tarik apar gabich ka kadhi mbele penjo onego bedi chakre bende ni gimoro madhi neno ka timre yo makare tainya kutoko korka quality ma jopuonjre gi bedo ka yudo ntie first year manodonjo ka pok obedo university entiere kanyo to romo mana gi ng'anyo first semester mare odhi bedo nando
erokamana ahinya kendo Cleophas ng'anyo ni dhi bedo gi effect mang'eny mokwongo e side mar university ibiro yudo ka revenue ma gi expect kuom nyithindo cha ok gidhi yudo to mano bro affect their operations ok gibi chulo other utilities within the university mar ariyo ng'anyo ni dhi keto delayed learning process koro nyithindo ok nyal tieko semester kaka nyocha gipange cha mamano chuno ni penj ok nyal tim koko puonj nyithindo ok inyal miyo nyithindo penj kokipuonjogi maber mar adek ne jonyuol jonyuole madhin ka cost te ma nyithindo dhin ka nikech nitie jonyuol moko mosechulo hostel chakre September nyaka December to nyithindo kokosomo wuon hostel ok bi ng'eyo ni nyithindo nokosomo koro an pesa cha koro adwok ne janyuol mar ang'wen en psychological effect e nyithindwa gi nikech nyathi kaka iwacho ni nitie first year nyocho mor nodonje university to nyaka nyocho bi e university ka a koro weeks ariyo ok puonje en gi wasiwasi mang'eny nikech puonj ok dhi mbele okia ni kos na ni nonego be natieko 2027 kata 2028 koro kanya tieke in the right time koro mago are some of the effects to gima dwa medo kendo e wach mar the strike any universities, sama the university staff union negotiate to kod university management. The government comes in mana sa funding cha. Mm-hmm. Yes. Ma okni government ema negotiate kod the university staff union. Because every university nigi university council. Maran the affairs mag university. Mm-hmm. Koro the council emonego beni collaborate gi government mondo mi pesa mane gi agree gi jopuonj ka mondo government ogol in time. To gima kenda dwa medo en ni kaka sani ng'anyo ni dhi mbele, onego beni sirikal kaka Boaz owacho, the president nyalo wuoyo gi the treasury mondo mi omany pesa moro mondo chul jopuonj pesa moko ma pok ochul gi ka kata matin. Mm-hmm. Then they negotiate mondo somo dhi mbele. Mm-hmm. Mondo quality kick bed compromise.
Mm-hmm. Yeah. Yeah. Clifford kamedo erokamano barangi kele maber nikech kiwacho wach pesa no taparo mani season ma wantiere ni financial year 2024-2025 nitiere billion 600 gi 36 muket ni somo mano pesa no pesa matin. Kendo chiegni billion 200 muket ni mago dhi e mbalariany, the higher education financing. Kakitiyo apa samoro weche mag accountability chato Cleo ide makuru nyalo keto kind dholuo moko maler. Weche mag accountability, pesa miketo bathe mondo mi olosi gin kanye? Ingeni kopo ni ti waneno ka pesa no tiyo kendo tiyo makoni yae pesa cha no rumo wadwa ni koro bidhi omedwa to ji public bibiro nyalo wacho ni waneno ka motie pesa no duong adira diri ana ngeyo ni ka councils mag universities gi no negotiate magi winjore ni magi mwanyalo. Mm-hmm. Mane gima bedo factored in a budget yani. Mm-hmm. Egi mikete budget mondo ka seje makori chudo ichudo kang'iyo ni pesa cha ndio biro. Mm-hmm. To ng'eny pesa miketo mondo mi odhi e somo gi samoro nitiere ofuko moro magi ke gidhiye kata ofuko otuch. To kik waket ni e Kenya kaendi ni gimoro amora ni ka ok ong'iye ni to mano oselal, ni ka ok ng'ato ochogi to mano odhi kamano. Onego bed ni gimwatimo is the right thing, watime the right time, watime to the right people, kendo the right people be ema time. Akia ni winja ngwen makaka keto higo. Kich samoro waketo different arrangements. Iketo jok ma uko ngeyo what they are supposed to do mondo time. Kuro kitu wani mondo miyo time tineno kapod ginge engini to hele. No nengo watimango. Kanyo unengo beni wachake right from the planning stage. Sichi mwa negotiate ya. The councils go ginegotiate. To kiki okubeo ginegotiate in isolation. Ni gi work oko mabod. Kich ngeni council no. Beserikale mukete. Seche magi negotiate no, ingeni serikali nitiere representation na yekanyo. Magi ngeni, kamudhi eni, to is beyond. Kuro, mago gikbune ngube ni kete mesa. Ok, kete manamayot to, ma dangerous ones, ukete bo mesa. Kuro, seche maute kelezaji chako reti, kono ni maokwadhi timo. Mane kama yuwaru wakigiwokie. So, genuineness, kato trust. Seche miketo, ingeni, signature no ena sign ni, I accept ni gikandiko kagi kiginadieri. A sign of trust. Ki ketho mano ngato koro chako duogo winjore kodi koni wachako andik machielo dong ging'e ni dhi ketho mano kaka ni ketho mokwongo
cha. Aya, nyakoro mugejwa mana kama gitire kara kama mi thuolo mondo mi ndiknwa ke ni miwa paro ni to kama ntire neno ineno weche gi yo machal nade owacho ni wantiere kara ka kendo waluwo chenro achiel kachiel ayin kunwa paro bende mantiere kara ka yena mondo mi akaw ote moko ariyo kaeto moko ang'ayuda ne sms leno bende ma en ariyo adek auchiel ariyo adek auchiel kama yudo ka achiel kachiel. Ruth Ethio Ochieng wacho kama, sirkal gamble gi life mag jopuonjre. Education is the only equalizer ma ka sirkal ok nyal keto e maino to kare dwa bedo nade. Odhi nyime kowacho niya, wach migomo no migomo osemedore thurka, dibed ni mae dhok ma sirkal winjo koso? Penjo en ni katiba opuodho ng'anyo to nyocha awinjo kanyo ka doho chungo ng'anyo. Mae nyiso nang'o? Ang'ina ng'iduok penyo no kanyo Waruku kachel koda Kabara kwa umaka wanchiro kodikae. Wacho ni kose nitire pend chik ma wacho ni ng'anyo puodhi lakini doho nyalo chunge anytime. Bende chiko yene doho odonjere ng'anyo kata chungo ng'anyo kapok dwach jo ng'anyo ochopo kare. Erokamano nyawacho ni mogik to jong'anyo bende nyaka ting tim ng'anyo kaluwore kod lony margi. Seche moko en wich kuot ka old teacher kata lecturer mielo miende magalagala e ndara. Achere mani nyaka e ndara in broad daylight. Odhi nyime kuwach doge mae nomiyo jopiny chayogi. Wadwa neno pogruok e ng'anyo mag joboda boda, jopuonjre mag mbalariany gi jopuonj gi jopuonje. Aluotwa karo moja inako. Eh, mano ote. Ote mangima. Rudhi ati uchie, ayo kura ni ginwende mangima ni gimialo. Vitali so chie ngurige mkarari wacho kama asema olo ya wangsaka, nkodi kai, wacho ni e Kenya masani, wach somo matek, sirkal, ongi kaka nyalo tieko nganyo gi, mundurum, maoka otiyo gi polise mar goyo jong'anyo. Erokamano. Mano ote mano mar Vitalis Ochieng Wood Game Karariu nyakwara mogejwang. Gi ote mamoko ma pod nitiere kar ka. Ngena duoko mondo mi kang waloso ang wawacho weche mogik bende kotenore kod wach mantiere kar ka. Nitie ote modonjo kuoma mawuok kuom Musa Kijana. Enoneno waka nitiere Migori. Nitie ote machielo modonjo. Ka onegi kisungu mang'eny anga soma na matin eiye kacha. Wacho ni oluongore ka ni Honorable Byron Akiru. Oneno waka nitiere Mombasa. Wacho ni Moso chopne Cleophas Studio kachalo koda Kawelo mane studio. Jotendwa obede serious gi weche mag somo ne nyithindo bende. Wacho new funding model ema bedo kaeka nego weche gi mag somo. Mae achiel kuom ote mantiere karka, mana ne mondo no arang karkae kangwa watieko para. Gini winjo paro mopogore opogore kantiere kanyo ote modonjo karkanyo kawuok kuoma Ruth Nathi Ochieng kod Vitalis Ochieng Wood Game Karari. Wacha kodi Barak, tangini kangi loso, ani meny na karkae, watieko twak, to ng'anyo ni pod dhi nyime. Nitiere kinde ma universities gi olalo, kata sama gilalo. Mm-hmm. Gire cover time ni yo machal nade. Kapo ni ng'anyo rumo kata dwe achiel mabiro, kata juma achiel mabiro, kata juma manyien. Kinde molal ni, giyude yo machal nade. Mbalariany mari ma nitiere kaka Zitek, nitie gik moko ma polono kata joma nie mbalariany mag sirkal, pod nitie gik moko ma ginyalo somo. Nitie portals mopogore opogore manyalo dhi kacha mondo mi osome, yeah. Kata kama ginyabedo ka gisome paro mopogore opogore. Ang mena mano yuwach mari mugi kawatieko.
Okay. Ero kamana ahinya Cleophas. Mm-hmm. Ng'anyo ni pok wang'e ni dhi rumo karang'o. Mm-hmm. To kapo nono ni orumo maybe dwe achiel mabiro, to nitie yore ma university nyalo kawo mondo recover for the lost time. E university wan gi gimiluongo ni makeup classes. To gima nyalo timore na mana ni time madhi dong mar timo makeup classes gi bro miyo jopuonj koro arakisha puonjo. Koro class monego be ni puonjo 4 hours iyudo ka ipuonjo kata 3 hours arakaraka. Koro workload mar japuonj cha bende dhi mbele bedo maduong. To mano affect time ma japuonj nigo ma timo research. Nikech university onego bed ni timo research mang'eny. University lecturer, molo kata puonjo. Nikech nyathi mosekalo, mochopo university, en nyathi mana ma kidhi e class, tikone mana gik matin, tikone ni koro dhi e library, idhi tim research on your own. To lecturer onego bed ni apply for research grant, apply for research funding opportunities mondo mi kendo kon universities bende supplement the income. Koro an gima wacho en ni ka ng'anyo ni orumo to pod nitiere so many ways ma universities nyalo timo. One kaka university ma Zitek, one private, one ok wang'anyo. To wasebedo kwa yudo kata simbe mang'eny koa kuom jonyuol. Kapenjo ni to ma jopuonjo ng'anyo ni to un bende upuonjo ma mano gimo sebedo ka PR team wa osebedo ka duoko gi from time to time. To public universities nyalo lan kuomwa from the way ma wa manage our finances. Ngeni shida mar ng'anyo ni en pesa. To pesa ni ok en kata kende ni sirikal emok mi universities pesa. nitie angeni seneno kate gazette kate tv iyudo ka universities moko kao pesa loso godo gate mar million pradek kar mondo kao pesa ni mondo chul godo jopuonj koro financial management ginyalo lan kuomwa then the other thing en ni gin bende ginyalo biro gi learning management system kaka Zitech wan gi a very strong online learning management system makata sama jopuonj ogomo cha kane en public to gin gi gima chalo kamano to pod university nyalo engage students koro kwegi nono
erokamano ya kuri tulo bene marumi bitwa kodwa kachel kachela gero ni gisomo gimora chela rede balaranyi mawati mutio gi million pradek no kanyo tena somi
welunga nyingi
kamano kanga lungu nyingi kawono kamano
lakini mano misbehavior ni bene bedo called out
gi wach mugik mari
resources ya resources ah wawacho gi milungu na accountability kanyo gino bedie kingiyo gi accountability on all work and tenders moko mag repairs mi roka dot a chel dot mingi ogi siling elufu pira elufu par gabich bedo repair di elufu mia reyo repair
watch malich
watch malich koro Ruth ingeni yo penjo maonengo beni kata wakwanyal tieko gite mondo mwaduoke ta chel ntiere mochung kichoko ni kakoro moko nga watch mawacho ni education is equalizer cha and gimo nengo be no no yo sechete emumyo nyako wa protect public education kech kure manya tija chan nyathi mora mora nyalo dhi donje kech kure ema yudo ka koti manyalo genge cha indi ntiere mara reyo upenjo wajini to makot to wacho ni nganyo ni ndiyo konengo dhi mbele apa ni kanye madu wa fuono ne ni ntiere pend chik mawanago kipengele ma pira ngwen nga chial article 41 mar constitution wawacho gik moka ngwen munengo beni kata enu ngeyo ilungo ni the fair labor practices mokuongo ni everyone jatich mora mora mondiki ni gi right mondo miyud fair remuneration mara reyo en gi right mondo bed kamutie no and reasonable working condition nyaka bedi mara dek of mondo form kata o join a union kaka wasu kusu ge kudeya ma sanikuro members gintiere on street mara ngwen and give the right to go on strike mateni gipagisimo no and giba jo Kenya no sendiko muket ginge ni mano is a tool majatich temo tiyogo koro gimomya wacho mano en ni wa bolre uru mondo mi wabed kanyakla waho wangi kaka weche giere kaka wadhi tieko gi mondo mi skundwa kik kethre nitiere ndalo mos skundo se kethre mang'eny omiyo ji osebedo gi tabu nyithindwa okung'e kana ni gibro tieko karang'o moko noseringo mopo kodoko timo kata graduation kaka mane nitiere oko mandala kapok gitimo penj two terms two semesters mago nigi headache omiyo katemo kakora tieko takoni serikal ker maduong mar Kenya obed oluong jogi mondo migi tim winjruok masani kik giketh sa mang'eny nikech winjruok to nyaka bedi koka somo dhi mbele apa ni mane madaga tiego aneno ka time bende
erokamano ahinya sa osaromo sare mane makelo e giko mar chenro erokamano Boaz Waruku jalonyo weche mag somo kachiel koda ka Barack Ouma jalonyo weche mag somo e mbalariany mano ma Zitech University kitalo ni weche mag lonyo